Hello. Wa mnajisikiaje mmekaa kwenye ndege?
Mnajisikia bie.
Mna enjoy life, eh?
Yeah.
Washeni sasa. Mbona mmekaa mko comforta? Mbona mko comfortable kabisa, mnaonekana kabisa. Eh?